Tērā tētahi wahine Māori e tangi nei I te korenga o ana taonga tongarerewa. He mea kohi atu ki ana tueke nōna e kai kapua ana I Aotearoa nei I tētahi wakarere no Jetstar. Ngaro atu ana tana pēke ka ngaro hoki ko ana kura whakairo. Kua tuku whakapāha te whakahaere wakarere nā rātau I ngaro ai ngā taonga nei. Hoi anō he taonga tonu e nei te taia te whakakapinoa. Kei a Isabel Prasad, ngā tai pito pito.
Ko tōna whānau te mea nui ki a Janae Morgan, ko te reo Māori he tauka tuku iho ki ana uri nei.
Ko Galen Morgan tāpi hi tōku ingoa, ko no taumara nui a hau.
I kare e tūmanako ana ia kia tukuna I e tahi atu tauka tuku iho ki a rātau, I kare auare ake.
It was starting to really take a toll on me a wairua.
I te mātika o tana I Rāmutu I te marama o Mei I piraki ia kia haria e tahi tauka I tōna kaika I Tāmaki Makaurau ki te Takihaka.
There were 8 taonga all up in my bag. The first was a set of greenstone. Then I had my son's 2 taonga, which was a bone and a greenstone. And then you had my long white bone.
E hia ke ka haora rātou e tātari ana ki a rātou peke I pōneke. Kaore e kitea I reira.
I stand there and I wait. And I wait. And I just carried on waiting until my little blue New Zealand bag came through, but nothing.
I karo atu hoki a rātou tauka, I tukuna atu ia I tētahi ripuata ki a Jetstar, me tā rātou pātai atu he aha te wariu o ka tauka.
I have to provide receipts that show pricings and all that. I'm not going to go home and, I'm sorry to say, I'm not going to go home and dig up my loved ones, just ask if they've still got the receipts.
Kua karaka atu a te karere ki a Jetstar, he oe kua karo tonu ka tauka rā.
I do hold hope that, you know, that they have done what they've said they've done, you know, they've really looked.
E manako nui ana a Janae ka whai mōhiotaka ia mō enei tauka tuku iho, kua karo atu rā. Isabel Prasad, te karere.